kande nyani jugu fara nyani jugu kande to were be bando were be dabo patani segere do toro jugu fara toro jugu kande miri jugu fara miri jugu kande ami jugu fara ami jugu kande to were be bando were be dabo patani nyani ne do para juru jugu kande to be sara to were be tatu olo kono segene do fantani nyani ne ye 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 fantani segene ye 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 olo kono segene do kande nyani jugu fara nyani jugu kande sege jugu fara sege jugu kande do were be ba do were be da bo fantani nyani ne do juru jugu fara juru jugu kande